ngifuna ukubika umpendulo ehlosini lasekhaya. Futhi ngajabulela ukuthi athathe isibongo sami.
Ngumfi umyeni wakho. Then ungamkhulula nje ethabile nje.
Baby, Mthetho, nesi sizani bo, nesi!
Yo! Hey! Yini le nto le? Hey!
Smoke and Mirrors, Mondays to Fridays at 9 p.m. only on E!